Now we must praise him.
Praise him in African way.
Mwikulube mangale.
Hatutakulazimisha.
Hatutakulazimisha.
Angalia jirani mwambie Wewe baki.
Wewe baki.
Kama umegaidi.
Kama umegaidi.
Umekuwa kichwa ngumu. Wewe ba.
Wewe baki.
Twende.
Amen.
Nobody watch haya
harikale.
Nobody watch haya harikale. Harikale iwe
Harikale
iwe. Harikale.